nagerageza gukora ibyiza ibibi bikanyitanga imbere girira imbabazi girira imbabazi
iyo uza kusaba igitambo nakiguzi nari kubona igitambo wishimira n'umutima umenetse
Yeah, that you said.